apelóiame, que morena ya buang, wajo bota a oame, a omongwe yon tatang, kine kihoba tapile, unse uli li fifi, me kabo pelu telele, kaho isa li sedin, one uli mu dimedi, le mu tanka modi bing, katana na moledi kanta wena timelong one ole mu bubudi yoswelang moditlulong kine kina mu kholudi ngaka ya rato lwa ka galofele ga selolo nyelelang retsa e umpulelele a o mongwe yon thatang na ke go etle le ditse fela go ntle godimo loso ke lonye le ditse go go isa bophelong Jesu e o nkitse gotlhe ke tla reng ke ka supang tiro di tlhaetse.